Hello, hello guys, ndabaramukije nizera ko aho muri hose mukomeye mumeze neza muri impundu amarembe. Nkuko mubyumva rero ni wa mwigime wanyu Joel none imbere canke Judo Love Nation kuri Imperial TV plus 257. Reka rero imbere ya byose mbanze saba umuntu wese ataragira subscribe ku channel ya Imperial TV mubanze mugire subscribe kugira ngo mubandanye muba ku mwanya mu biganiro byose bica kuri Imperial TV. Okay, amakuru yacu rero y'uyu munsi tuhere ku muririmbyi umwanditsi w'indirimbo inkuru y'ukuri umwanditsi w'indirimbo nyanzobe n'izindi nyinshi zigena zitandukanye ari we SATB satura mabafre umuririmbyi asanzwe akunzwe mu gihugu cyacu mu Burundi no mu karere k'igihugu cyacu c'u Burundi ni SATB inyuma y'indirimbo yiwe Feel Love aho yakwiza 1 million views haje indirimbo yaririmbanye n'umuririmbyi ava mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari Medi yandirimbo nakaba ari Beautiful nayo yaje kwandikisha mateka ikwiza 1 million views ni nayandi agenda atandukanye rero ni SATB murabizi neza aheruka kwizegwa na BAHATIi umuririmbyi ava mu gihugu cya Kenya aho bakoranye indirimbo yitwa Sweet Darling iyo ndirimbo ikaba atagiye kinini imaze isohotse rero iyo ndirimbo kandi ikaba ihejeje kwandika amateka mu gukwiza 1 million views muri 1 week murumva rero ko ari ibintu byo gushima cyane ku muririmbyi wacu SATB satura ariko arakora neza cyane kandi mukabona neza ko indirimbo akorana n'abandi baririmbyi bo hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi ziba zikundwa cyane gose katurangiza tuvuga umubwira ngo courage cyane na felicitation kuko biragaragara yuko ariko arakora cyane kandi niyabandanya akora uko ko azoshikana kure igihugu ciwe c'u Burundi. Yes, ayandi makuru yacu rero naya Chris MB ni umuririmbyi ariko araza neza ariko arabikora neza aririmba neza kandi yitwana neza mu mwuga wiwe wo kuririmba ni Chris MB ariko kugaragara muri Celebrity Night ni yari itegurwa na Crystal Event ari yahujije abaririmbyi benshi bagenda batandukanye WJ Kiriku Mokens Misurika n'abandi barimbyi benshi bagenda batandukanye rero Chris MB akaba yaragaragaye mu iyo festival kandi akaba yari yitwaye neza yarabikoze neza ari naho yahuriye n'umuririmbyi BIGFIZZO bafata ifoto hanyuma umuririmbyi BIGFIZZO aramupostinga yandika ngo avec notre dajo sura mubwira ngo Chris MB suis fier de toi frère rero abantu benshi rero bakaba bariyumvira yuko Chris MB yoba arigira yinjire muri Bantubwoy n'amakuru tutarashura kumenya neza ari ni inkuru ikivugwa itarashura kugaragara neza canke itarashobora kumenyekana neza Bantubwoy itarashobora kuvuga ukuri canke Chris MB ngo avuge ukuri kuri iyo nkuru rero turacarindiriye kugira ngo twumve yuko neza ko arivyo ko Chris MB agiye kuja muri Bantubwoy canke ari urukurukuru rw'abantu gusa amakuru yacu rero tugerangirize ku gwiteramo kwindi festival yama iba ku mwaka ihuza abaririmbyi bari imidimba zo guhimbaza Imana arizo gospel iyo akaba ari festival ikomeye cyane iyo nakaba atari iyindi ni Pamoja festival benshi baragize kuko ni festival yitabirwa n'abantu benshi bagenda batandukanye rero kaba ari igiteramo kuko kirategurwa neza cyane bigaragara neza yuko bariko barashiramo abaririmbyi batigeze ku performinga n'umunsi numwe muri Pamoja festival tuko turabona Rebecca Metusela tuko turabona Edine Diana n'abandi benshi bagenda batandukanye bigaragara neza rero ko baregeranye impano zigenda zitandukanye zitigeze kugaragara muri Pamoja festival icyo rero kaba ari ikintu cyiza cyane kandi bikaba biboneka neza yuko abaririmbyi nka bose barimba gospel iyo bava bakagera bazogerageza kugaragara mu ico giteramo cha Pamoja festival naho bimaze kumenyekana neza yuko umuririmbyi azobavuye mu mahanga akaba ari Messi Masika ava mu gihugu cha Kenya akaba ari we yamaze kumenyekana mu bazova mu bindi bihugu atari mu gihugu cacu c'u Burundi tukaba tubona neza yuko rero iyi pamoja festival y'uyu mwaka 2021 ikiritegurirwa neza cyane twizera neza ko ari festival zoba iruta izindi zose nkuko mwama mubibona ku mwaka bagenda barongereza ku kintu uko iyo mu mwaka uheze iba yabaye iyindi iza ili special gusumba iyo mu mwaka uba iheze umwaka uba uheze rero ni pamoja festival izoba igenekerezo rya mbere igenekerezo rya mbere myandagaro uyu mwaka nyine 2021 mukabasiga iminsi mike yacu kugira ngo pamoja festival ibe kandi turizera neza yuko azaba ari ibintu by'ubwiza gusa azaba ari ibintu bimeze neza ndabatumira abantu mwese kuba muri ico giteramo cha pamoja festival kuko ndabona baririmbyi barimbindimbo zo guhimbaza bazokwatsa umuriro mu guhimbaza imana reka ndabashimire mwebwe mwese mwakurikiranye nizera neza yuko mwashobora kuryoherwa kandi ndababwira neza ko tubakunda Jenda bakunda, Jo ndabakunda, Imperial TV turabakunda cyane. Ciao, ciao.